Pagadi wana mtima wawa kunyasidwa Sama funa kuti wana tikukondwa Ama igazo koma Kusokoneza chikondi Koma sanga kwani Pagadi wana mtima wawa kunyasidwa Sama funa kuti wana tikukondwa Ama ikazo koma, kusokoneza chikoni Koma, sanga kwa nite Shomwe ya mafuna sindiziwa Zomwe ya matata sitiziwa Koma, ama peka maboza Kufuna titasiana Iwowo akondwe, zawozi wayende They don't know what is inside my heart They don't know that I pray for this love every day and night Agana ziwa Sakana banga chonchi Agana ziwa Wezi yakana ngokonja wa Kukango talikila Asa niwone nda imandisuna Neguti uiziwa Awana akwila Ukango talikila asa kuone wa imani mani Nde kutindiziwa awana mwapita alanda Pagadi wana mtima wawa kunyasidwa Sama funa kuti wana tikukondwa Ama igazo koma kusokoneza chikondi Koma sanga kwani Pagadi wana mtima wawa kunyasidwa Sama funa kuti wana tikukondwa Ama igazo koma kusokoneza chikondi Koma sanga kwani Yummy girl, meet up and size Olo sokoneza kukusia ai ai Umandikwana, umandikala Zoti nza kusia ine ai ai Bawansewa Geo nda sanga iwe pato sefe Geo wa sanga ine Chikondi chatundi no malile Chipange agonje Hakati wona asilile Asapeze sompata Holo welela mujikondi Nikufuna aziwe Ngakala kwanyu aziwe Ngakala kwatu aziwe Girl, sinikusia iwe Pagadi wana mtima wawa kunyasidwa Sama funa kuti wana tikukondwa Ama igazo koma Kusokoneza chikondi Koma sanga kwani Pagadi wana mtima wawa kunyasidwa Sama funa kuti wana tikukondwa Ama ikazo koma, kusokoneza chikoni Koma, sanga kwani